Mundo. Mundo. Na mnajua nyinyi ni wadhania wangu. Tumekuja hapa na William Ruto na Musalia Mudavadi, Rigathi Gachagua na wengine wote kuwaomba kitu kimoja, muunge mkono as grupu yetu ya Kenya Kwanza ambao tunataka kuwaletea serikali inayojali maslahi